n'abasigaye mu gihugu
biciye mu makuru atohojwe neza yereke ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu.
Ikiganiro humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI
humura Burundi.
Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel Niyungeko.
Abatuma amajwi n'amasanamu bibashikira ni MS TV Niyungeko hamwe na Emile Nibasumba nkabanda baramukije inshuti namwe bakunzi ba RP yamugira ngo mukurikire ano makuru aca mu kiganiro ho muri Burundi twabateguriye kuri uno munsi wa gatatu wigenekeza rya 23 kigarama umwaka 2020 na makuru ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ivyandiko vyahora biri ku ntatemwa y'impunzi z'abanyamurenge bagandaguye mu mwaka w'2004 vyarasibanganijwe. Ivyo bikaba vyagirizwa umukuru wa zone Gatumba ni muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Muraza kumva ico mwishira hamwe gishinze kurwanya ihonyabwoko ishami ryo mu gihugu ca Canada babivuga ko inimero 13 y'igipolisi itariha niyo yatanzwe kugira ngo abanyagihugu bazobona umushoferi yunguruza abantu adugije ibiciro bazoce bahamagara ko muraza navyo nyene kuvyumva muri ano makuru. Mu gice cya kabiri cyahariwe kigabane amagara soko ry'ubuzima tuzakurabira hamwe ibijyanye n'indwara y'umuhondo bita jaundice mu rurimi rw'ikinyamazuru. Mukanya idonido ryano makuru. Ano makuru tuyahari mu bijanye n'umutekano ku nkuru iciye ku masonga. Hari ikiziga cy'umuntu w'umugabo catowe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu gisagara ca Rumonge. Icyo kiziga catowe muri karitiye Birimba caboneka ko ibimenyetso by'uko uwo muntu yicishijwe inkoni. Umuhisi ntawashoboye kumumenya mu gace katowemwo icyo kiziga. Icyo bikoze ku matohoza igipolisi kivuga ko cakoze bavuga ko uwo muhisi ari umuntu yaheruka kuza vuba aho mu Rumonge. Kubw'ayo makuru atangwa n'igipolisi uwo muntu yobava ku musenyi ntara ya Bubanza abantu ndwingo bakaba bamaze gufatwa kugira ababazwe ku byugo rupfu. Mu bijanye na politike haraheze iminsi ivyandiko vyahora biri ku ntademwa y'impunzi z'abanyamurenge bagandaguriwe mu Gatumba mu mwaka 2004 bifutanganijwe. Abanyagihugu baba hafi yahari iyo ntatemwa bavuga ko ivyo vyakozwe n'umukuru wa zone Gatumba ari kumwe n'umugwi imbonerakure. N'inkuru twateguriwe na Janvier Nininahazwe.
Uruzitiro rw'intatemwa rw'impunzi z'abanyamurenge 166 bagandaguwe ku igenekerezo rya 16 myandagaro umwaka w'2004 ruri ku ibarabara rya kabiri rya zone Gatumba muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura. Ni hafi yahari inyubakwa z'ikambi y'111 ikorera aho nyene muri zone Gatumba ku ibarabara rija ku musozi Vugizo. Abanyagihugu baba hafi yahashinguwe abo banyamurenge bemeza ko mu minsi iheze babonye umukuru wa zone Gatumba Useni Ntahetwa aherekejwe n'abandi bantu bagwiriyemwo imbonerakure binjira mu ruzitiro rw'iyo ntatemwa bitwaje amarangi. Hagataho imbere yuko ivyandiko biri ku ntatemwa yabo banyamurenge bifutanganywa, abanyagihugu baba muri ako gace bavuga ko umukuru wa zone Gatumba yari amaze iminsi akubita urutoke avuga ko imva yabo banyamurenge ikwiye gusamburwa.
Kandi tubona umukuru wa zone Gatumba asanganye n'imbonerakure nyinshi n'abantu bari mu bategetsi nyine twashoboye kubamenya. Bazana n'amarangi barasiga basibanganya ivyandiko vyanditse ko bavuga ko bagomba izo mva kuzirandura ahubwo ngo barungike amasigarira yabishwe muri Congo ngo n'ibihugu bibiri vyumvikanye ngo bareke kwibwa baraza kuharira. Hanyuma ngo ico kibanza kireke kuba nkiratiro.
Urongoye zone Gatumba ngo yoba yarabwiye imbonerakure ziba mu micungararo yahari iyo ntatemwa gushinga ijisho abantu bose baza kunamira abo banyamurenge bafubwe muri ico kibanza. Uruganda rwa RPA rwarondeye Useni Ntahetwa arongoye zone Gatumba kugira ngo tumubaze ico avuga kuri ivyo yagirizwa. Amajambo yakoresheje mu kutwishura ntitwashimye kuyacisha ku radio kubera ko ari amajambo agayitse cyane ateye isoni kandi atabereye namba umutegetsi yitwa ko arongoye abanyagihugu
arakoze jamvye ni nahazwe uko gufutanganya ivyandiko vyahora ku ntatemwa y'impunzi z'abanyamurenge bagandaguriwe mu Gatumba kuje gukurikira umusaraba wibwe ku gwibutso rw'abanyeshure b'abatutsi batuririwe mu Kibimba mu mwaka w'1993 abanyagihugu baba hafi yo kwibubu ahubatswe ubwo gwibutso bavuga ko babonye ko uwo musaraba wibwe muri uku kwezi kwa Kigarama tubibaza Trésor niyo ngabo
uwo musaraba wibwe numwe mu misaraba ibiri yari yashizwe ku ntatemwa y'abanyeshure bo mu bwoko bw'abatutsi barenga 150 bo kwishure gisumbuye ryo mu Kibimba baturiwe inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye igenekerezo rya 2021 gitugutu umwaka w'1993 amakuru dukura kwibubu muri komine Giheta y'intara ya Gitega ahubatswe ugwibutso amenyesha ko uwo musaraba wari ukozwe mu cyuma bikaba byaranashoboka ko umuntu awimura vyoroshe abanyagihugu baba muri ako gace bamenyesha ko bamenye ko uwo musaraba wibwe muri kuno kwezi kwa Kigarama ariko ko gushika ubu abawivye batarashobora kumenyekana abatari bake bakabona ko uko kwiba uwo musaraba byo bifitaniye isano n'ingingo yafashwe muri uyu mwaka n'abajejwe intwaro ku rwego rw'intara ya Gitega n'urwa komine Giheta yo kubuza amashirahamwe yiyamiriza ihonyabwoko ry'abatutsi hamwe n'imiryango y'abo banyeshure baturiwe gukora umugigwa wo kunamira no kwibuka abahitanywe n'ubwo bwicanyi bukaba bwari ubwa mbere iyo ngingo ifatwa inyuma y'imyaka 2026 ico gikorwa kirangurwa abahurikiye mu mashirahamwe yiyamiriza ihonyabwoko ry'abatutsi bakaba barateye ivyatsi iyo ngingo y'abajejwe intwaro aho bavuga ko yafashwe mu ntumbero yo guhakana iryo honyabwoko
Trésor niyo ngabo tukiri ngaho nyene ishirahamwe ase genocide cirimoso rirateri vyatsi iyo ngendo yo gusibanganya intatemwa z'abanyamurenge hamwe n'icibutso cyo kwibubu ahahambwe abanyeshure bishwe bazira ubwoko bwabo mu mwaka w'1993 Emmanuel Nkurunziza aserukira ase genocide muri Canada amenyesha ko inyuma y'ivyabaye hinyegeje inyuma igikorwa cyo gutuntuza ababuze hamwe no kuzimanganya ivyemezo vy'amabi yakozwe narirya ico gikorwa bagihagarikiwe n'abajejwe intwaro twumvirize Emmanuel Nkurunziza
aho twumviye yuko imbonera kure zo mu Gatumba zubahutse zigasambura icibutso kiri ku ntatemwa yahashinguwe ibisigarira by'abatutsi 1966 bo mu bwoko bw'abanyamurenge twaguye mu gahundwe twarababaye hanyuma dusanga ariko bijanye neza na neza n'ibyari biherutse kuba kwiwubu mu ntara ya Gitega itariki 15 z'12 twasanze rero bijanye neza na neza n'ibyo dusanzwe twicura noneho bihaye birerekana yuko kuba barishe mu banyagihugu bahora ubwo bw'abatutsi bitamaze byerekana yuko harimwo inzigo y'akazikira yo kugomba gutuntuza abo bavyeyi n'abasizwe nabo bantu bwa kabiri tugasanga kandi bijanye n'ibisanzwe bizwi ko biranga abakoze akabikabishikisi cacu honyabwoko kuko na ntaryo igikurikira kukahugerageza kuzimanganya ibimenyetso by'iyo shano riba ryakozwe dusanga kandi byakozwe hara birariswe n'intwaro n'abajejwe intwaro ariko imenyamenya yuko ibyo kwikeka ngo nabantu bo bakora ibi ingono kubera umutima mubi atari byo namba yuko ari gikorwa umugambi w'iyo ntwaro ihari mu Burundi
ishirahamwe ase genocide rigasaba ishirahamwe mpuzamakungu ONU gukurikiza ibiri mu cegeranyo c'umugwi wagize amatohoza ku mabi yabaye mu mwaka w'1993 mu Burundi mu gihe rinegura ingendo y'umugwi wo kunywanisha kuvuga ukuri no kurekuriranira n'ubunyene Emmanuel Nkurunziza arongoye ase genocide cirimoso ishami ryo mu gihugu ca Canada
ishobitumane cyatusaba ONU yuko bikubita gashi bagashira mu ngiro irya ngingo y'1996 turi mu cegeranyo cy'umurwi waje gutohoza nyabwo byakorewe abatutsi mu Burundi 1993 mu myaka yakurikiye aho ryavuga neza ritomare yuko kubera ico cahari mpuzamakungu hashinzwe ko hobaho sentare mpuzamakungu yoza gukubita ntaye mu gahanga abo bantu bakoze ishano nk'iryo tukaza tubwiraho kandi tuvunira n'akagohe abarundi na cane cane cyane abazi yuko mu muri iki gihe hitwa ngo hariho umugwi wo kuvuka kuri data no kunyonesha barundi severe uno munsi tukaba tubona iyo severe nabo bitokora abo bahinga the site memory nkuko bayivuga bahoze ni cyakimenyamenya kandi cuko bene kutumarira abantu atari bahora atari ubwoko bakorana babandanya bakorana n'imigwi yashyizweho niyo ntwaro yitwa ngo niyo gusubiza ibintu mu buryo yo kuvuga ukuri no kunywanisha abantu naho ari ibyo gutuntuza bamwe n'uvuga ngo ubwo bw'abatutsi ihorerana ibikorwa bigayitse byerekana neza na neza yuko ari kuzimanganya icerekana ko hahohotirwa canke hakubagurwa canke hahiga umututsi mu gihe muri uwo mwanya nyene ikiba cerekana cyakorewe ubundi bwoko bakivuga bahagaze kuri sa nkuko bari kuri gasunzu ry'inzu
ya yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ngirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru iwacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 2022 Gitubutu mu mwaka w'2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha makuru.
Mu gisata cy'amagara y'abantu haribonekeza ugufata minenerwe igikorwa cyo gupima umugira wa corona ku ngenzi zinjira ziciye ku mipaka yo mu ntara zo hagati mu gihugu cy'u Burundi. Zimwe muri izo ngenzi zica kuri iyo mipaka rimwe na rimwe zinjira zidapimwe umugira wa corona na cyane cyane mu ntara za Cibitoke na Muyinga. Ibyo bikaba bihushanye n'amategeko yashyizweho n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Idonido na Walter Kwizera.
Ku mipaka imwe imwe yo hagati mu gihugu, umwitwarariko wo gupima umugera wa corona ku ngenzi zivuye hanze y'igihugu ntushemeye. Aha twovuga nk'umupaka wo kuruha mu ntara ya Cibitoke n'uw'ikobero mu ntara ya Muyinga. Naho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwo bwategetse ko uwinjiye mu gihugu avuye hanze ategerezwa kubanza gupimwa, hamagashirwa ukwiwe mu kurindira ibyavuye mu bipimo hamwe hamwe kuri iyo mipaka ibintu siko bimeze. Akarorero ni ku mupaka wo kuruha, aho ababa bazanye ibidandazwa biyinjirira mu gihugu bakibandaniriza ibujumbura atacyamira. Uyu ni umwe mu begereye uwo mupaka wa Ruhwa.
Umupaka uca ku bantu rimwe rimwe ni Ruhwa. Ruhwa na hene iyo abari imodoka y'ibidandazwa irimo umushoferi n'umukomvayeri, kandi abo bantu ntabwo tugira tuba nabo bapima kweri, twebwe turagenda tukabafatira ijya termofurashe bujya bushuhe n'ahandi bakiyinjirira uko nyene bagabo, nta n'amakarantene bajyamo vera bijya biba ku mipaka ikomakomeye, naho abandi ntabyo tubona bajya bagenda direkite n'ubudandazwa rwayo Bujumbura. Yego.
Ku mupaka w'ikobero nk'uko isoko rya RPA ribimenyesha, hoho ingenzi zije zivuye hanze zihashyitse zirapima umugera wa corona, ibyo bita test rapide. Inyuma y'iminota 10 inyishu niho zica zitangwa, abasanze batarwaye covid-19 bakabandanya nayo abarwaye bagatwarwa mu bitaro byaho mu ntara ya Muyinga, abandi nabo bakajyanwa i Bujumbura mu ihoteli Source du Nil mu kibanza cyabagenewe. Aho ku mupaka w'ikobero ngo araho bishika inyishu zigateba kuboneka, bamwe bakagenda batazihawe, ibishobora gutuma hari abagenda barwaye batabizi mu nyuma bakanduza abandi bahura. Imipaka y'u Burundi ikaba mu bisanzwe yose yugaye kuva mu kwezi kwandamukiza uno mwaka. Uretse abinjiza ibidandazwa biva mu karere, harekuriwe kwinjira abarundi baba batahutse harimo n'impunzi zitahutse be n'abanyamahanga baherewe uruhusha rudasanzwe babanje gusigura imvo zitumye bajya mu Burundi.
Arakenuye waratere kwizera muri gwa rukurikirane rw'amatohoza RPA yakoze kubijanye n'amatongo yo muri karitsiye Nyabugete zone Kanyosha komine Muha mu gisagara cha Bujumbura. Uyu munsi tubabwira ibiri mu cegeranyo cy'umugwi washizweho mu mwaka 2018 ngo wige ikibazo cy'ayo matongo. Uwo mugwi werekanye ko ari amatongo y'abanyagihugu ufatiye ku byagiye biraba muri kahise. Bimwe mu byabaye muri kahise uyu mugwi washimikiye ko tubibwirwa na Eroge Divin Reme.
Icyegeranyo cyo mu mwaka wa 2018 cy'umugabo wo mu bushikiranganji bw'ibikorwa bya leta akaba ari kimwe mu by'umugabo wo mu 2019 wafatiye ko kivuga yuko amatongo ya Nyabugete yaraherereye mu gace ka Kabezi icyitwa Sheferi mu mwaka wa 1930. Aho naho abakurambere ngo bavuga ko aho mu Kabezi hari hagizwe n'amatongo yari mu manuko bw'ibarabara RN3 yararimwo amashamba atamuntu haba mu mwaka wa 1945, mu gihe Uburundi bwari buri mu ntwaro y'abakoloni bane b'ababirigi abari bahavuye bahabwa amatongo baciye bategekwa kuharima ipama ntivyatevye inyuma y'imyaka 2 umugiriki Tsakonas Dimitri yarasavye ama hektara 5 kugira hakorere ibikogwa ivyo vyatumye watwa Rwanda no Burundi bigifatanye mu kitwa Rwanda Burundi asaba amatohoza avuga inge na karere ka Kabezi amatongo ya Nyabugete yarimwo kangana ahamwomenya ko aya matohoza yakozwe n'abakozi bakuru bane bari bajejwe ivy'amatongo bafashijwe n'abatwara karere ka Imbo yo mu Bumanuko be n'icegera cy'umukuru wa karere ka Ruziba abo nabo bari umutware Kisage Hubert amwe n'abayaga inyuma y'amatohoza haramenyekanye ibice byari bifise mu minwe n'abanyagihugu eka mbere aya matohoza yarerekanye yuko amatongo yaracegukira leta yangana amahegitari 162 yonyene ku mahegitari 40 yaragize akarere ka Kabezi ikindi nacyo umugabo mu 2018 uvuga nuko mugwi w'igihugu jeje gutunganya amatongo Commission Nationale Foncière wari wihenze mu kuvuga mu 2018 ko Nyabugete araha leta kubera ko wari wakoreye ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu 1992 byavuga aho igisagara cya Bujumbura cyagarukira iryo tegeko naryo ngo ryari rije nyuma yaho leta yari ihari yari yasavye kuyagurwa ry'uburaruko bwa Kaburi ka Nyabaranda byo hagarikwa mbere hagashigwaho n'iyindi site mu bumanuko bw'uruzi Kizingwe mu matongo ya leta uwo mugabo mu 2018 wavuga ko umugwi ujeje gutunganya amatongo udari watohoje bikwiye ngo umenye icyo ari cyavuye mu matohoza yo mwaka w'1947 uyo mugabo mu 2018 waciwe navuga ko ari itandukaniro kukijyanye no kwagura igisagara byakozwe na leta nuko amatongo yari aho hagurirwa igisagara acaba ya leta uwo mugwi wo mu 2018 ukaba waremeje rero ko amatongo y'Inyabugete ari ay'abanyagihugu
Roger Development nawe nyene arakenuye nayo kubijyanye n'urukurikirane rw'amanyanga yakoreshejwe mu kwegurira umugwiza atunga yigenga imirima yishira hamwe hotebe uyu munsi tugaruka ku ikete sendika y'abakozi biryo shira hamwe yandikiye umukuru w'igihugu imutera kamo ngo ahagarike mu maguru masha uyu mugambi inkuru tubaza Josiane Muzaneza
nyakubaho umukuru w'igihugu twagomba kubitura tubamenyesha uko ibintu byifashe inyuma yaho tubone urwandiko umunyamabanga mukuru ajejwe ibibazo vya gisirikare mu biro vyanyu yandikiye umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro uko nikikete ryo kuwa 28 munyonyi 2020 rya syndicat Citrate ihurikiye nk'abakozi ba hotebe ritangura muri ivyo bavuga ko bagomba gutangira umuco harimo yegurirwa ridakurikije amategeko y'imirima y'iryo shira hamwe kumugwiza atunga bo mu ntara ya Kayanza babona ko atakindi rigamije atari uguhombesha ishira hamwe rya leta hotebe gutyo bikunde ryugara imiryango kukaba nkako nkuko biri muri iryo kete ngo kwegurira uwo mugwiza atunga imirima yiteza no mugwegura abakozi ba hotebe babibonamwo intumbero yinyegeje y'ukugara Burundi iryo shira hamwe rudende giye gukira leta kuko ritazoba rigishoboye guhingura icayi atama babirigira Syndicat Citrate irongera igashikiriza amakenga rifise kubijanye n'uruhombo leta izogira ari hamwe igavye iyo mirima kuko kugira abashobore gushika aho baronka icayi haba hakoreshejwe uburyo bwinshi cyane aha basigura ko bifata imyaka irenga 5 ngo umurima utangure gusoromwa hadasigwe inyuma ifumbire n'abakozi barenga 3,000 bahembwa ku munsi ikinda wakozi basavye umukuru w'igihugu muri iryo kete bamwandikiye nuko babariza umushikiranganje ajejwe uburimyi n'ubworozi hamwe n'amatongo icatumye iyo bagiza ko mu mugambi w'iterambere wa leta wagenewe kuva mu 2018 gushika mu 2027 herekanywe ibibanza bigaragara bifise uburinganire burenga amahegitari 70,000 bigenewe kurimwamwo igitegwa cicayi ariko akabirenga ko agafata ingingo yo guha uburenganzira umugwiza atunga yigenga ngo asoroma hatarimye kandi bibanza bitabuze ivyo bibanza navyo biri muri ibi bice bikurikira muri Bukinanyana Musigati Rutongo Yansoro Matana Songa Rutovu Kiganda na Bisoro mu kurangiza iryo kete Syndicat Citrate yasavye umukuru w'igihugu gutangura kwiyumvira ari hamwe ananiwe no guhagarika uyo mugambi atakindi ugamije atari kuyogeza amatungo ya leta gushiraho ikigega cy'intega bizoza kizofasha gutekerera abo bakozi bazuba birukanywe mu kazi kubera inyungu z'abategetsi bamwe bamwe mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira ibinyoma bigaragara byakoreshejwe n'uyo mugwiza atunga yahawe ico kibanza hamwe n'amategeko yaho nyanzwe.
Josiane muzaneza mu gisata cimibano mu matohoza yakozwe n'ishira hamwe gitaho imfungurwa ku isi PAM risanga kuva mu kwezi kwa 10 uyu mwaka ibifungurwa bidakunze guhara ku mfunguro ya buri munsi y'umurundi vyarakenye ku masoko. Mu cegeranyo iryo shira hamwe ryasohoye risanga ari kimwe mu byahavuye bituma ibiciro by'ibifungurwa biduga, ibiheza ku bwa PAM bikagora imiryango myinshi kuko ari naho hari naho amafaranga umuryango winjiza ku munsi adashobora kugura n'ikiro cy'ibiharage. Inkuru tubaza Emmanuel Ndayishimi.
Mu cegeranyo co kuwa 21 uku kwezi, ishirahamwe PAM rivuga ko ukwezi kw'icumi gukunze guhurirana n'iduga ry'ibiciro bitewe n'uko abarimyi benshi baba bariko baratera. PAM muri ico cegeranyo ivuga ko ibifungurwa bikunze kuduga ibiciro arivyo imiryango myinshi bayabaye ikunze kwikorako, na cane cane ibiharage. PAM rero ivuga ko ubikiro c'ibiharage kigugwa yatari munsi y'1,600 igiciro ko bw'iryo shirahamwe ibiharage bitari bwigere bushikako muri uno mwaka eka mbere no mu myaka 5 iheze. PAM muri ico cegeranyo cayo ivuga ko ku matohoza yakoze ku badandaza bo mu masoko 66 azwi cane batoye ku bifungurwa bitandukanye vyagabanutse cane mu bubiko mu mabotike no mu masoko. Ivyo PAM ikavuga ko vyatumye ibiharage umuceri n'ibigori bikena ibikora ko ku bwa PAM ingo z'imiryango ibayabaye. Eka mbere PAM ivuga ko abikorako amatohoza bavuga ko ameza abiri ari imbere ingo zitari nke zitazokoroherwa kubera ubwo bukene bw'ibifungurwa bigoye bikiriko, kuko PAM isanga naho ibiciro biguma biduga agahembo k'umurundi atunzwe no guca ingero mu kurima katigeze kaduga kuva mu mwaka w'2018, ahubwo kubw'iryo shirahamwe ibintu bitera vyunyuka. Umuntu kubw'iryo shirahamwe yirirwa arakora agatahira agahembo kikiro n'inusu c'ibiharage aho naho nyene yatahawe agahembo arira ku kivi.
Ndagushimire Emmanuel Ndayishimiye. Ndakumenyesha ariko ko hagataho ibiciro by'ibifungurwa vya nkenerwa vyamaze kuduga mu gisagara ca Gitega na cane cane muri no misi isozera umwaka. Abanyagihugu bagasaba abajejwe intwaro kurushirizaho gucungera ko ibyo biciro bitoguma biba umurengera nkuko tubibaza Hasher Kagisi.
Ibifungurwa abanyagihugu bakenera cyane nk'ibiharage, umuceri, ibiraya, ibitoke n'ibindi byaraduze ibiciro kuva mu minsi heze nk'uko bishikirizwa n'abanyagihugu ndetse n'abadandaza. Igituma ngo n'umwimbu wabaye muke, abadandaza bagaca babirangura bizimvye. Ikindi gituma biduga ngo ni minsi mikuru iheza umwaka. Nk'akarorero ibiharage vyiza ubu biri ku mafaranga 1,800 ku kilo, mu gihe mu mezi abiri aheze vyagurwa amafaranga 1,600. Ibiharage vy'umuhondo bita jone navyo bigurwa amafaranga 2,200 vyahora bigura amafaranga 1,800. Nayo umuceri mwiza ugurwa amafaranga 2,200 mu gihe wahora ugurwa amafaranga 1,800. Umuceri wa nyuma ukagurwa amafaranga 1,700 mu gihe wahora ugurwa amafaranga 1,300 mu mezi abiri aheze. Nayo ibiraya vyiza bigurwa amafaranga 1,200 canke 1,300 mu mezi abiri aheze, bikaba byaragurwa amafaranga hagati y'800 n'igihumbi. Igiciro c'ibitoki ciyongereye ko hagati y'2,000 n'3,000. Ni ukuvuga ko igitoki cahoze kigugwa amafaranga 5,000 ubu kigugwa hagati y'7,000 n'8,000. Nayo inkoko z'isake igiciro cazo ciyongereye ko amafaranga 5,000 birenga. Ni ukuvuga ko isake yahora igurwa amafaranga 20,000 ubu uyironka ku mafaranga 20,250. Yahoze igugwa amafaranga 15,000 ubu ikaba iri ku mafaranga 20,000. Nubwo biruko abadandaza bavuga ko naho himirije Noweli badashoregwa cyane. Abakozi ba leta bakavuga ko badasuma kubera gushika ubu batarahembwa umushahara w'ukwezi kwa Kigarama. Abanyagihugu basanzwe nabo bakavuga ko bari mu bukene, bagasaba abajeje intwaro gucungera ibiciro kugira ngo abadandaza ntibagume baduza ibiciro ukabashatse
arakoze hashere kagisiye mu bijanye n'intwari bereye ubushikiranganje bwo budandaji no gutwara abantu n'ibintu buragabisha abunguruza abantu ko ubuzoduzi igiciro muri iyi minsi mikuru irangiza umwaka azofatirwa ibihano ruhasha umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganje yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu Yeremia banigwa n'inzigo yanatanze inimero 13 y'igipolisi tariha abanyagihugu bazohamagara ko mu gihe abashoferi boramuka barenze kuri iyo ngingo Yeremia banigwa n'inzigo n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu
wagomba kubagabisha kuzohirahira akarenga ku giciro cashinzwe na leta ko azohanwa hisunzwe amategeko n'ugupakira abantu bakwiye mu muduga atavyo kurenza za murazi ibibanza birazo harabashoferi muri ibi bihe banyonga imiduga ku mivuduko irenze urugero nabo nyene twagomba kubibutsa ko bogendesha imodoka zabo muvuduko utarenze uratsa arakunda kuba amasanganya menshi birukanga gose ngo basiganirwe abakiriya tukabibutsa ko umutekano wibarabara tegerezwa kubahirizwa kuko twese uraturaba imodoka mu gupakira abantu zitonda ku murongo hisunzwe urutonde rw'ukuntu zagiye zirashika ku murongo ico nacone abo batwara abantu bavyumve ibi tubivuze twebwe nk'ubushikiranganje kugira namwe mubishire mu ngiro kujya dusanzwe dukorana dufashanye kiri naco kirazira guta abantu mu nzira kuko ibituro imodoka zitegerezwa gushikana ko abantu birazwe turangije dusaba igipolisi cyo kijejwe umutekano wo mwibarabara gufasha mu gushira mu ngiro ibyo twavuze turasavye n'abene gihugu bazogendera muri ayo mamodoka yunguruza abantu ko babonye umushoferi arenze kuri izo ngingo ko yohamagara kuri izi nimero zikurikira hariho inimero 413 nizo mu gipolisi bakamenyesha imparati iyo modoka yarenze ku bibintu
yari Yeremia banigwa n'inzigo umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ubudandaji no gutwara abantu n'ibintu amakuru y'iganiro ho muri Burundi myakurikira muciye kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu B kubipfuza kuyasaba muciye ku muhora wa WhatsApp mwandika akamenyetso guteranya 49 151 294 16 348 mukanya igice cya kabiri cya kino kiganiro
ho muri Burundi
mu kigabane amagara soko y'ubuzima mwama mukwirikira ku minsi yose ya gatatu no munsi batuganirira ku bijyanye n'indwara bita umuhondo hariyo jonise mu rurimi rw'ikinyamazuru turaja kubona iciyo ndwara ivako ibimenyetso byayo hamwe n'uburyo abantu boyigwanya ikigabane mwagiteguriwe na Onesime dushimagize
amagara soko y'ubuzima Amagaso ko y'ubuzima ni kiganiro gica irya nino indwara zitandukanye ibizitera n'uburyo twozikingira Ikiganiro amagaso ko y'ubuzima gica ku radio ijwi ry'abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu
Turabaramukije twongera tubaye ikaze mwese muduteze yompi mu kiganiro amagaso ko y'ubuzima Indwara y'umuhondo ariyo jonise mu rurimi rw'Igifaransa tugira ngo turabire hamwe no munsi iravugwa nka hose ku isi. Amatohoza yerekana ko buri mwaka hapfa ku isi impinja zingana ibihumbi 114 bahitanywe n'iyo ndwara y'umuhondo ariyo jonise mu gihe abangana ibihumbi 178 ibasigara bimuga. Amatohoza yakozwe n'abashakashatsi bo mu gihugu c'Ubwongereza yerekana ko 3% by'abafatwa n'iyo ndwara arabo mu bihugu bitatera imbere bya Aziya na Afrika yo munsi ya Sahara. Muri kino kiganiro turi kumwe n'umutumire aratwiganira icyo ndwara ivako ibimenyetso byayo n'icyo yakorwa kugira ngo ntibandanye kwiha inkumbi.
Muganga Jean-Baptiste Shimirimana baramukije
baramukije none zimwe
No mose twateguye kuganira namwe ku ndwara y'umuhondo ikunda gufata abana benshi bita jaundice. Mushaka kutubwira mwebwe nk'umuganga ni ngaho ikunda kwibonekeza abantu makira hari abana musanga bafite indwara irahari koko muri kano karere kacu.
Murakoze cyane. Indwara y'umuhondo ni indwara ikunze gufata abana bakivuka mu rugero rwa 65% na 70% muri Afrika biturutse ku bukene. Murabizi ko muri Afrika dusanzwe dufite ibibazo keretse uko hari abaganga na bake n'ubuvuzi budateye imbere cyane, aho ababyeyi badashobora kwikurikiranisha ngo bashobore kujya kwa muganga ngo babone ibibazo ababyeyi baba bafise, ari nabyo bishobora gutera ibyo bibazo.
Twumva ko iyo ndwara iterwa n'iki?
Ziri ubwoko novuga nka butatu. Ubwa mbere ni wa muhondo usanzwe cyo bita mu Gifaransa ictère physiologique. Iyo ndwara ikunze kuboneka mu masaha 28 cyangwa 48 noneho ikagenda ari hamwe mubona abaganga babwira nyina we bakamwigisha kumushyira ukazi wa mu gitondo cyangwa izuba rirenze. Iyo ni ingwara bisanzwe n'umuhondo usanzwe. Ubwa kabiri ni wa muhondo utandukanye n'uwo wa mbere mvuze. Uwo muhondo ukaba uvuye mu bindi bibazo umwana aba yagize nk'aka infection cyangwa ubundi bugwayi mu kutonka neza cyangwa bivanye bibazo asanzwe yifitiye. Aho naho ni handi bakunze kubashira ku itara ryabigenewe, umwana bakamujyana ku itara ryabigenewe bikabona gukira. Ahandi naho bikunze kuboneka ni handi bishobora kuva ku bibazo nko mugenga nyina afise ibibazo by'umugera wa sida akaba adafata imiti neza cyane naho akaba yari ingwara yagira hindagurika naje kwikurikiranisha ngo baganga bibone bashobore kumuhindurira umuti neza. Ubwa kabiri ni kwa byeyi baba bafite za diabete cyane bafite ingwara z'ibitigu badashobora kubona neza kubera batikurikiranishije.
Radio y'abanyagihugu siyo radio yako, siyo radio yangu, ni radio ya umma. Umma, umma.
Cyane naho hari ibindi nyina wiwe aho usanga afise indwara zifatira mu bihimba by'irondoka cyane naho mbere bikava mu gihe umubyeyi n'umwana bafise ubwoko bw'amaraso adashobora kuvangana. Icyo bita resis, incompatibility resis, aho ntiwasigura cyane kuko ni hamwe umubyeyi ashobora kuba afise ubwoko bw'amaraso mucyo bita resis negative ashobora kubyara bivanye nuko se nawe afise resis positive. Bashobora kubyara umwana afise resis positive cyangwa negative. Iyo umwana agira resis negative aho nta kibazo na kimwe bimutera kubera nyina we ari afise resis negative. Ariko mu gihe aba afise resis positive no kuvuga aba abasirikare barinda umubiri wa nyina wiwe munde izokurikira umwana bakabona afise resis positive. Muri icyo gihe abasirikare barinda umubiri wa nyina wiwe babona ko ari igitero kije mu mubiri bakaza kwigwanira. Iyo baje kwigwanira ni hahandi inda ishobora kuvayo itavuyo naho umwana akavuka afite ibibazo by'umuhondo bishobora mbere kuba ikindi kindi kimenyetso cy'indwara zikomeye.
Yemwe nshuti zanje ngunda na kindi nifuza ku mutima karu kwa magara yorora nirwa
magara make akesha majoro byo batori kesheje muganga.
Yemwe nshuti zanje ngunda na kindi nifuza ku mutima karu kwa magara yorora nirwa
umene tumutwe
bibire muganga
ufise umusonga
bibire muganga
ufite
bibire muganga.
Umubyeyi arabyaye umwana arahetse hagira ibimenyetso bihe ararira mubibona gute?
Nkuruyo ya rufise umuhondo dushobora kubibonera ku mubiri wiwe cyangwa ku maso mu gihe rusa n'umuhondo. Uwo muhondo ukaza utandukanye n'inzobe isanzwe. Iyo ndwara ni indwara ikunze gufata abana nk'uko nabikubwiye bakivuka kandi gashobora kubasigira ubumuga nk'uko tumva cyane bakagira n'ibibazo b'abana mubona badashobora guhaguruka badashobora kugenda neza cyane naho ikanabahitana bagapfa. Iyo tubonye umwana afite umuhondo ikintu cya mbere dukora dufata amaraso tukajyana mu laboratoire hariho ahantu habigenewe niho dushobora kumenya yuko bafise resis zitandukanye. Muri cyo gihe no dushobora rero kubana ya miti nyina we tukamuha n'imiti ishobora noneho no kumurinda inda zosama ntizize zigira ibibazo tukamukurikirana. Mu bisanzwe nicyo gituma mbere abuya mu bihugu byose bahimiriza ababyeyi kujya kwikurikiranisha kwa muganga hakiri kare niho bashobora kubona ko umubyeyi afite ikibazo bakamukurikirana cyangwa naho bakamuha imiti bivanye n'ibibazo afise bakamuha n'inkingo ziba zikenewe ariko nababwiye kuva hejuru hose ko muri Afrika dufise ibyo bibazo by'ubukene ababyeyi badashobora kujya kwikurikiranisha
ni kuvuga babavyeyi babyarira mu mihana iwabo bakaba bafite icyo kibazo ntibamenye yuko bafise ya resistance negative cyangwa anti negative bivuga ko nimba abyaye afise ya resistance negative hanyuma havuze umwana afise resistance positive nikuvuga ko hari ikibazo nibya bindi usanga umuntu afise umwana umwe hanyuma akazorinda adasubiye kubyara undi mwana
yego cyane nk'uko bivuze bayo babyeyi bibarukira muhira ntabwo bashobora gukurikiranwa ngo bamenye ikibazo bafise n'uyo muhondo hari n'igihe batabona neza ibyo ari byo ni ahandi ubona umubyeyi afise umwana umwe izindi ndazo zizikurikiye zikaza ziravayo bagatangura kubyita ngo ni birozi ngo ni iki batangura kwitana ba mwana mu muryango bagatangura kuvuga ngo naka niwe yandoze ariko ugasanga gore kubera batashoboye kwikurikiranisha neza ngo amenye ikibazo rema bafisa
Radio ya banyagihugu Siyo radio yako Siyo radio yangu Ni radio ya umma
Iyo mwana avutse mukabona yuko koko afise iyo ngwara y'umuhondo ariyo jaunisse muramuvuga kya neza
Yego cyane mu gihe batatebye babanza gire nk'ikibazo gikomeye cyane umuhondo ni ingwara ikira cyane
Mbega burya abantu bakuze nabo baragwa jaunisse
Yego jaunisse ku bantu bakuze muri cyo gihe aba ari kimenyetso cyerekana ko ashobora kuba afise nk'indwara z'igitigo cyangwa nakaba ari izindi ndwara nazo nyene zishobora kuba zifise n'isano n'igitigo
Ni gikimwe ahanura abantu kugira ngo ntihaje haravuka abana bafise iyo ndwara ntijiribonekeza
Icyo twanura abantu nuko boza barakurikiranisha umubyeyi guhera agisama no gushika byare kazaraje kwa muganga agakurikiza ibyo abaganga bamusaba akikurikiranisha neza mbere bishobose ahubwo n'abagabo bakaza barabaherekeza nibumve ko ari umutwaro nibumve ko ari ibibazo by'abagore gusa aho niho bazashobora kubigwanya ibyo byose kandi bikagenda neza
muganga Jean Baptiste Shimirimana ndabashimiye kubona mudahaye ikiganiro
murakoze cyane Onesime
Tubashimire nawe mwese mwateze yombi akaba ari hano ikiganiro amagasoko y'ubuzima cyo kuri uno wa gatatu kigarukiye Olenzime dushimagazo na kiwate gurie ndaba sezende ifuriza magara meza na hoku wakata tuza
Chariki ganiro amagara soko jubu zima mteguri kwa na Radio Publique Africaine itkuija wanyagi hugu
Dushimire mugenzi wacu Onesime dushimagize ukigabane amagara soko y'ubuzima ahejeje kudushikiriza akaba ari ngaha mbere duciye dusozerera makuru y'ikiganiro ho muri Burundi twari twabateguriye kuri uno munsi wa gatatu wigenekeza ya 2023 kigarama umwaka wa 2020 nkengurukire mwebwe mwafashe akanya ko gukwikira ano makuru bagenzanje bu Rwanda rwa RPA yabafashije kuyatororokanya nabo nyene ndabakengurukiye ntibagiye MS Steven inge ko hamwe na Emile ni batumye amajwi n'amasanamu bibashikira atankomanzi imana ninge ko mwari kumwe kuri mikro ndabaseze ndabipfuriza kuroranirwa mu byanyu no mubanye
ko muraburu
ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye